Ndakaremerwa, ndakaremerwa.
Remerwa man, but vambisa. Ndokuchaya iwo.